marijuana uyayichaya uyi motherfucker andifuna ukuphendule ngifuna uthule cwaka Mkhonto usisibhanga andi awubhadlanga esikoleni nigalam funa ukwazi unabani how can uqhekeza icomputer ungayicophi namsani kodesa udong and usistorom kodesa umuncu uchiswa yisuphu I'm better than you wabhidwa ngumantuli because uacting ngathi ngoku awuguli umzimba wakho udyovodyovo ngoba ubethwa oko ndiyakwazi usisikhona
oh shit
elowa waziwa ngumntu wonke ngoba ubethwa ngabahlali utyiwa zibharo
ndiyacinezela
katosi wayaphi utadura lakheyisi yakho nandiqhekeza isikolo niyafunwa wayaphi ufumbatha ngabahlali waxangathwa ngoba iimbiza zikamiriam oko oko bendizithatha
oh.
Nam ndiyayitshaya itiki kodwa ndikho wiki andoqhaqa indlu yasekhaya ndiyishingenamaziki nigalam ndiqelele iindaba zakho kodwa ndiyayazi ukuba uyakufihlela umamakho unonyakamana yena uyazama wena ngeenqondo zetiki ubhizi uyaphambana andithethi ngothaniya waneka noselibhiya ngokusela yiveni engathi galelwe yivinika nika ndiyakudisa ungowasekhaya mari ndiyablayi ukuba nika ndiyankaya bendibetha nje uba mandlale ngamagama kodwa itya nje unonyakamana la mali yakhe Mkhonto mntana kamamakhe unonyakamana ngoku wenze umqombothi nikawutholi ekhanye awuboni jongelehle libi ngathi nika uyinyore katosi kwi-freestyle heavy ndiyakwazi uafoda noba ndimthengi levi kwesakho ndingoyena ubalulekileyo ngoba ifowuni kamamakho yileni icofileyo soze ungandivi umivyeni unezimbi and upeyela yi-TB wayetsha yibhibhi nonto kum imbi so ndiyakwazi ukuba kodesa wa sikwa yibhibhi lines am zibi
you have got that